DC the pneumatic.
DC.
Be careful, dog. Be careful, little mama. Be careful, homie. Be careful, shawty. Life doesn't exist, but it does in you, and only you. Nobody's gonna love you, don't love yourself. Be careful on who you call a best friend. Best friend ya o le yena o na tjo di best friends. O best friend ya gagwe re a nyaka something. O last friend ya gagwe re a fana ka something. Yona best friend ye o e botjang diphiri a di fetisha. O a tshegang ka wena o le topic ge ba etisha. O mmotsa mathata a gago ore ke shoulder to cry on. O mmile pila ga family ore you'll die for. Kera best friend ya phasa motho wa best friend ya gagwe. O achieve something wa mmotsa yena o discussa le kokwage. Kera yona best friend ye e leng busy le motho wao. Later o boleditšha monate ebile go sena mo a kwang. Remember, best friend yao, it's my weakness yao kao fela. Le ge a kao attacka ka ditlhare, di tlo no bereka. Ba bantši a se ba fitlhe mo lefaseng le ka miscarriage. E le wena o leng ka baloi ba dia their carnage. Ore ke best friend wa celebrate down your downfall. Re ba o gala ka yena suddenly everybody is now wrong. Yena o a re tlhala dise ke mpša mara fe lekgema. Yena o a o rekiša fo jwala mara go jewa wena. Ka o sane wa o seba o bitša ka makama a mararo. Wa o tshega cause ka weekend o jelile ke banna ba bararo. Ge dilo tšao di sa bae botse yena wa enjoya. Next thing ba re o wele o fedile a o sa tlowa. O nnete ore bro code ka mo wa o di a setlela. O nnete ore I'll die for my niggas o degrade ya setlela. O mmitša tšhomi tšhoma based wa go usa. O mo backupa left and right yena wa go usa. O botša best friend ya gore o passage o mosenya letšatši. Se ka ba bribed ka I'm happy for you batho ba ga ba thabe. Ke diphiri ka gare ga letlalo la nku. Be careful, moja sa gagwe wa iphitlha. And be thankful, be careful on who you call a family. Yona family ye e sa nyako bonang o le happy. Family ya ba le degree tša pretender. Family ye sa le apela lebitla before belegwa. Family ka o lawyer wa humana accident. Wa playela rough ya tswa ba o lawyer wa gafa imminent. Ba tja saka yao ba le free itse ba o patelela di society. Rough e fela ba o bolaya ba claima all the royalties. Wa gopola kise ra kgadi mo phatleng na o ga spane. Wa gopola o ja ko mamogolo no tloge di sekolo o le botlhale. Wa gopola money of a 20 rand saka ya tsena mara e bonale. Ba na le advantage cause ba gausi le wena o ka spanake. Se ka kgatlhiša motho because kwa ka gae ge o go la gwanyiwa. Se ka kgatlhiša boragadi o ba botsa ka span sao wa ba tena. O tlo ba nametša koloi deep down ba nyamile fela. Ba re nke le bona nke le bana ba bona e seng wena.